Okay. Yeah. Oh, got it, got it. Oh, everyone is so good.
Okay.
Picture? Picture? Where is the
picture?
Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture? Picture?